sifuna ukudibanisa siphinde sibhale impendulo yethu njengenani elixubeneyo. Lamaqhezu wethu esiwadibanisayo ngu 4 over 9 no 11 over 12. Into oyibonayo ukuqala intoba lamanani angezansi wakho akafani. Sino 9 apha kweli cala, ngapha sino 12. Ithethe ba ke ngoku asikwazi kuvele siwadibanise nje lamaqhezu. Kuzawufuneka sifune inani okwaziyo ukulohlula ngo 9 uphinde ukwazi ukulohlula nango 12. Elinani kufuneka silifune lelona lincinci ekuthiwa yi least common multiple ngesilungu. Elinani ke ngoku xa silifuna ndizawuthatha u 9 ndikendifune amanani ohlulekayo ngo 9 ndijonge uba lo manani ohlulekayo ngo 9 likhona na okwaziyo uphinde ulohlule ngo 12. Masikhe siqale ke ngoku sijonge amanani okwaziyo ukohlula ngo 9 uba ngubani. U 9 uyohluleka ngo 9 kodwa u 9 akohluleki ngo 12. U 18 uyohluleka ngo 9 kodwa akohluleki ngo 12. U 27 uyohluleka ngo 9 kodwa akohluleki ngo 12. U 36 yena uyohluleka ngo 9 aphinde ohluleke nango 12. Ithethe uba ke ngoku u 36 lilo elinani ebendilifuna. Lilo ke ngoku endizawulithatha ndilisebenzise ukubhala ukutshintsha lamanani ngezantsi omabini lamaqhezu azoba no 36. Xa sendiwabhala ke ngoku ezingamaqhezu ano 36 ngezantsi, into ekufuneka ndiyenze, into endiyenzileyo kweli nani elingezantsi funeka ndiyenzile nakweli nani elingaphezulu. U 9 ukuze abe ngu 36 ndimphindaphinda ngo 4. Njengoba ke ngoku u 9 wam ndimphindaphindile ngo 4, ithethe uba ke ngoku nala 4 opha phezulu kuka 9 kuzawufuneka naye ndimphindaphinde ngo 4 enzela uba ingazutshintsha i-fraction yam okanye iqhezu lam. U 4 xa ndimphindaphinda ngo 4 undinika u 16. Ithethe uba u 9 over u 4 over 9 uyafana no 16 over 36. Layalingana lamaqhezu noba ndiwabhale ngamanani angafaniyo kodwa wona lamaqhezu ayalingana. U 12 yena ukuze aye ku 36 ndimphindaphinda ngo 3. Ithethe uba ye ngoku njengoba u 12 ndimphindaphindile ngo 3 elinani elingezantsi no 11 lo olinani elingaphezulu kuzawufuneka ndimphindaphinde ngo 3 ezawundinika u 33. U 11 over 12 itsho le nto uba uyalingana no 33 over 36. Ngoku ke so uyabona uba amanani wam angezantsi kula maqhezu omabini ayafana. Ithethe uba ke ngoku sendinokwazi ukuwadibanisa amaqhezu wam ndifumane impendulo. Ndizawuba no 36 ngezantsi. Ngaphezulu ndizawufuneka ndidibanise amanani la omabini u 16 no 33. Ndizawuthi u 16 ndimdibanise no 33 xa sendifuna inani lam elingaphezulu kwimpendulo yam. U 16 xa ndimdibanisa no 33 uzawundinika u 49. U 49 uzawuba linani lam elingaphezulu. U 36 uzawuba linani lam elingezantsi kwimpendulo yam. Uyabona ke ngoku apha impendulo yam uba inani elingaphezulu likhulu kakhulu kunelinani elingezantsi. Le nto ithethe ukuba le nto endinayo eliqhezu endinalo liyile nto kuthiwa yi-improper fraction, ayiyo fraction endiyifunayo. Kodwa apha ekuqaleni bekuthiwe mandiyibhale njani impendulo yam. Kuthiwe mandiyenze ibe lula ndiphinde ndiyibhale ibe linani elixubeneyo. Xa sendiyibhala ibe linani elixubeneyo ndizawufuna ukwazi uba u 36 ungena kangaphi ku 49. Inani lam elingezantsi lingena kangaphi kwinani lam elingaphezulu. U 36 ungena ku 49 kayi 1. Ndifune ngokuba ndishiyeka nantoni ngoba u 36 xa ndimphindaphinda ngu 1 ngu 36. U 49 xa ndisusa u 36 kuye ndifumana impendulo engubani, izawuba ngu 13. Ndizawuba ke ngoku no 1 no 13 over 36. Ndibe ke ngoku ndiyibhalile impendulo yam. Nansi uhlobo endiyenze ngalo ndifune ukwazi ba u36 ungena kangapi ku49 ungena kanye dasusa u36 ku49 dashiyeka nelenani elingu13 elishiyekileyo. Nali ndilibhalile ke ngoku impendulo yam xa sendiyigqibile ilinani elixubeneyo ngu1 no13 over 36.